Kamano, Odiachi Macalono, Juan Macaca, Migori County, Valley of Nioro, Tari Cabirio, the Maravirio, Gadu Fario, the Fario Gadepi, Nio, Wangani, Gendongani, Wano, Oken Macosana, Gendoken, Gima, Watimo Kawaribo, Watimo Kuangayo. Meeting mora mora modongo kendo sudo kumocho jopiny no nyaka kendo ne space margi kata thuolo mar moro nyo wang'anyo kaka jo Migori County nikech bech gik moko ni malo to jogo mowinjo winji manie sirikal mar Kenya mar malo ok winji wabunge mane wawuro ei Migori County ka kopogore gi mheshimiwa Masara, mheshimiwa Dege, mheshimiwa Fatuma Full Network, to gi mheshimiwa Walter Owino, to gi mheshimiwa Junet Cheikh, both no one duto opondo giduto giponde to gin waheshimiwa mag ODM, ODM e chama moriwogi kendo ODM e sani kweth mar jogo manyalo chung' gi ng'ama sandore ma sirikal okonyo. Nyocha giringo gilal, koro waheshimiwa wa matin modongo anyocho temo chung' kodwa. Koro gik sama japiny nyaka twany mbele, en bende obi owach mare kaka yudo. Raila Amolo Odinga bende nyocho wacho ni kama jopiny nitiere no kanye mosiro, ebe nyo riwore mondo. Koro wan kaka jo Migori County, kanyocha nitie ng'anyo mayom, nyoro nyosudo mayom. Nito polis ma Migori County ka wacho ni mujumbe Masara, mujumbe Fatuma Full Network, gi wajumbe mag County Assembly ni odhi turo bank ka ae tichielo nyathi ma kik mamin gi ema rito gi lisasi ae to ni gidwa wacho ni godiechieng' ni ji ne dhi turo bank. Aparo ni miriambo gi fuo machal kamano ok owinjo bende jopiny ok ofuo, waheshimiwa ok tur ga bank, to kata jo bank ok ondiko statement ae jo bank ok owacho ni nidhi tur kuro. Koro polis to nego jo Nyasaye, samoro negogi nikech gia Migori County. Wach ma kamano rachnwa, wakawo ni jopiny ohore. Wan kaka jotelo, wabro timo mwanyalo mondo wanon ma wawe gino kumogike ni ere kaka notimore to atua mane nibiro kamano. Kata otimore kamano, pod ka bech gik moko kodok piny kendo japiny omi thuolo kendo duonde owinjore. Kaka neno kaka jatend jo Migori County mogone ombulu kaka gavana, aneno ka jopiny gi pod bromeyo. Ka nitie ng'ama winjo ei national government, obed president kata ng'ama chielo, ong'e ni onge lisasi manyalo mono jopiny ng'anyo. Ok inyal nego jopiny te. Nyaka oyud yo gi sirikal motelone kakigo mbaka gi jopiny gi jotendgi mondo ji oyud kaka ji sudo. Kawuono oneg ng'ato achiel, kiny to noneg ji adek, ta diechieng' mane mane girume. Omiyo jopiny gi to bro medo ng'anyo. An inyalo wacho ni an ema chochea gi jogi ng'eny, be ok gifuo, gin ema giridona kaka giridoni. Nikech an jatichgi abe nyaka ng'any ma kodgi nikech atiyone. Omiyo e wakwayo polis noore, kata gin be ngima tek. Aneno kaka gidenyo, gidenyo ma kaka jopiny gi. Aneno jo Kenya Kwanza ka gidenyo adenyo. Koro ka ng'ato wuondi ni mondo ineg jo Migori ni aetiwe ni in gik moko bechgi dok ni piny kuma intiere, ng'ano riambo owuondi. Waduto wati kanyakla jogewa ma jo Kenya manie vyama mopogore opogore, Migori County gi Kenya te, wadwaro political tolerance. Wadwaro ni ng'e ne japiny ema yiero chama modonjone kendo mogochone kendo mosupport. Kik gimoro wuondi ni ka in jatend sirikal ni to koro nyochi telo mondo ineg jok mane ok ogoni ombulu kata nigi paro mopogore. Jatelo malong'o en orito ji te, kata igocho ne ng'ama chielo kata igocho ne ng'ama chielo. Mano e tich telo malong'o madwaro Kenya. Mad Nyasaye o chuny rigan gi jodalagi, orwake e polo, to kendo mi jo Migori teko, kendo migi chir ma koluong maandamano to kik gidong' oko, to gitime gi kwe, kik giketh gimoro amora, gitime gi kwe, kik gihiny ng'ato moro amora. Ka polis medo negogi kata medo negowa, to an gadieri ni Nyasaye bro ae polo kanyo mane orit jopiny. To chieng' mwa e podho, jok mane go gi jo akiath ma gibro dhi. So wan kaka jo Migori, mane gima wanyalo wacho sana.